baban mu mai tsane ku kan mu ta kuma jiruwa dan baiwa mata ku dau tura me yayi kuma ku sai na kidai Allah kai sarkin Kano sun sirabe duniya kai dadi yayi kuma ku sai Kano dan lami uban matasa yayi